zigiriplus.com.
Haidara kudu kasaba lenu te alabu magosa dunu yana kumagosa dunu yana kumagosa lahara. Haidara kudu kasaba lenu te alabu magosa dunu yana kumagosa dunu yana kumagosa lahara. Niso mogo mi fama alala haidara de ala sumaye ala kira morenye usumani haidara bamadani wolode Tamani basita wolode Usumani Haidara Kira dabi kira to unye Oyoro makorobo Haidara debi doni ba unye Oyoro si korobo Kira chira dinye bedema Nisilame Haidara chira dinye bedema Wakana uajili lagi Kira jakumaka una Niyame Haidara bi Basita nyusababuye Basita de munyuna Basita de zawalila Allah ya so haidara la Dine kumidibila Silame ya dine kumidibila Kabi haidara nana Ibi jugubana Kape bangena Hami jugubana Turu kera tugu toro ye Haidara pangini ne sababu Kufi ukera tara mogo ye Wilibali pangini ne sababu la Kurane hayano ula Haidara jugu ya de sababu Bari haidara de yafo Kukere olubangu sababu ye Payami kurane na Doni bajugu kukumatifo Jakuma yitoka fuwari yala Kwenyine inchi indabara nina Ode doni ba utaye Kufi unga haidara kele Ute bashiye Nga doni baga uka wilibali kele Oye si jugu denye Abuja ili mwade mundewa Oye si jugu denye Abula habi mwade mundewa Haidara jugu kasaba lenu te ala Kumagosa dunu yana Kumagosa dunu yana Kumagosa lahara Haidara jugu kasaba lenu te ala Kumagosa dunu yana Kumagosa dunu yana Kumagosa lahara Haidara ni mwago manga Muso ni muso manga Ide uni ide manga Halade yake Masa alade yake Haidara ye
Aungkile mabekira bama Aungkile bena Haidara ma
Ani nangana follow back Uye Haidara detaye Hanaka dembaya detaye
Ambife Bani ambife Haidara ambife Mwade ambife
Ati chukulame
Okuboli bibolo Haidara ambife Ati chukulame Okwete seli Haidara ambife Ati chukulame Okwibi jama nini ndela Ambife Ati chukulame
Kijamu ye tarawele Anini jamu ye kulubari Ambife Ati chukulame
J'm'en fous, voilà et on s'en fout Face au canon on s'en fout Demna on s'en fout Demanari il s'en fout Adi djougou la mer
Akaba mollaye, aïdra djougou On s'en fout